Bakunze iganire vyingi no bica kuri Indundi TV kandi baramutse nongere kandi ndabaye kaze bivanye naho muhere muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasiba kuma tuzana makuru ashushe ngino cyane cyane kwa kinyo barundi bakina hani watch ndese no hanze y'igihugu abarezi abakinyi bakera mu Twitter abalegende nabandi batandukanye nkuko mubizi rero Indundi turi mu nkino zose ziba aziriko ziba zikindwa hano ku butaka bw'u Burundi amakuru tubafitiye ni karate ishiramwe ga karate Dragon Junior yarahimbaje imyaka mirongo ibiri n'itanu rishinzwe ishyirahamwe rero rya karate ryo mu Burundi ryitwa Dragon Junior ryarahimbaje umunsi mukuru wo gukwiza imyaka mirongo ibiri n'itanu rino shyirahamwe rishinzwe hariwe rero ku munsi w'Imana uheze igenekezo rya gatandatu munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na kabiri isaha zitanu zo mu gitondo kuri Wariski Nanira niyo ishyirahamwe rya karate Dragon Junior ryariramuze rihimbaza isabukuru ry'imyaka mirongo ibiri n'itanu rimaze rishinzwe ibirori vyatangujwe n'imyimenyerezo itandukanye y'abakarateka batandukanye rica rero Bizindavyi asanzwe arongoye ishyirahamwe rya karate Dragon Junior yaratubwiye intumbero yatumye batunganya uwo munsi mukuru reka twumvirize Richard yasubiye kandi atubwira yuko urugero bageze ko muri kino gihe ari urugero rushimishije ubijanye nuko habonetse umwigeme umwe gusa navyo akaba yatwishuye yuko abigeme badakunda na kwitabira cyane nk'abahungu zine ngino cha aboneraho nakagyo ko kubahamagarira ku bwinshi igeme umwe gusa ariwe Kaze Eteri yitabira iryo sabukuru agize icyatubwiye n'igihe yatanguriye ugo rukino rwa karate n'icyatumye aruhurumbira
nitwa Kaze Eteri hama nkaba ndi umwigeme wo mu kahateka
mbega watangiye ryari
urukino rwa karate narutanguye muri 2020 mu mpera icyatumye nkunda urukino rwa karate ubundi karate irafasha pas seulement mi discipline uko nkuko mwashoboye kuyibona abakahateka donc barase discipline muri bo birafasha aussi c'est une activité sportive bifasha kugira amagara meza ico nohanura abandi bakobwa nuko boreka kwiyumvira yuko kahate ari je y'igitsina gabo gusa no ahubwo kahate ni je iri mixte notumira n'abandi bose bakayikinda bakayijamo umaze kuyitanga ubundi kahate ni urukino ruryoshe cyane ushibandanye donc ico nohanura abandi bigeme nuko bugira effort baga participa mu nkino bakaza muri karate hanyuma bakabona yuko nabo ubwabo ico ibunguriye
ngumenya ko rero iryo shirahamwe muri rusangi rifise abakarateka bashika kuri amajana abiri mu gihugu cyose cy'u Burundi.